tātou kua mauri e nei. I kore hoki e rātou, i moi koe. Aha kō pihia i ngā ahuatanga o te wā. Te heke atu o te rā. Tai noa ki te agaranga mai i te ata. Ka maumahora tonu tātou ki a rātou. Ka maumahora tonu tātou ki a rātou.
They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. We will remember them.